This is Take 'Em Down for Two. Take 'Em Down for Two, Two. Take 'Em Down for Two. Take 'Em Down for Two, Two. Take 'Em Down for Two. Take 'Em Down for Two, Two. Take 'Em Down for Two.